Ei, piranha, tá brabão de pegar o 2L shake.
Bill, 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 B